hari ubikorwa nkunda gihugu MAP-Burundi Buhire mbere n'abarundi bose iyo ngendo y'umukuru w'igihugu iyo nyifato turayimenyereye si ya mbere no kwibutsa yuko mu minsi heze yidoze ya yaririye abacamanza kandi tuzi neza yuko ariwe kizigenza no kwibutsa kandi ko yakuye ubutwara utrako ku maplateau ya televiziyo n'amaradiyo ciye kabiri aca mu amabanga akomeye cyane no kwibutsa ko yakuye directeur general wa rejidezo buke kabiri aca mu amabanga muri presidence uburero ni byinshi cyane umuntu yodondagura arico gituma tuvuga yuko muri MAP-Burundi Buhire ivyo tubimenyereye ivyo byerekana ibintu byinshi cyane gose ntododangura ngo mbeze muganda ashaka kuvuga bikeyi icamure coco ntaca barundi borindira bo kwizigira kuri ivyo vya buramatari na umurumonge na mustanteri wa kirema bizoherera mu myidogo gusa nkuko ubwo burure bwose nadondaguye ica kabiri rero umenga umukuru w'igihugu ntazi amategeko umugambwe wiwe washizeho ibwirizwa nshingiro na la loi communale rirekana neza ingene ko umustanteri atogwa umukuru w'igihugu n'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu nta burenganzira bafise bwo gukura umustanteri ico bagira barahagarika conseil communal no kuvuga yuko bahagaritse conseil communal umustanteri ntaba kiriho acaho hategurwa amatora mashasha nayo agategurwa na seni ivyo rero umukuru w'igihugu menga nta vyatsi umuntu icumuntu akuramo nikihe nuko umukuru w'igihugu mukora amosozi no gusiga inkore amaso abarundi no kubahenda mu gifaransa no vyita populisme primaire kugira yigira umweranda yereko abanyagihugu ko ababajwe niba mu Burundi mugabo azi neza amategeko ingena agenda no kugira rero ayitegurire kuzoguma ku butegetsi yerekane ko ari umukuru w'igihugu akunda igihugu akunda n'abarundi ariko murumva neza ko atari ivyo naba byerekana ko hari ikibazo gikomeye cyane gose cy'indongozi icyo twita kizigenza ndabivuze mu gifaransa a manque apparent de leadership mu Burundi mu Burundi hari ingorane nyinshi cyane zitandukanye mu bisata nka byose umukuru w'igihugu niwe wa mbere yo kwagirizwa izo ngorane kuko atazitorera umuti ariko inyifato yiwe aracyoza abo yashizeho bamufasha gutwara kugira yerekane amakosa ko ari kuri bo ni bimwe byavuga byo gusiga inkore ku maso abarundi nta mukuru w'igihugu ahindura ingendo canke bamufasha gutwara abaryoza oya haba namba umukuru w'igihugu agomba guhindura ibintu icambera agira aha inyigisho aha abo bafatanije gutwara ingendo y'ingene botunganya ibintu bashize imbere ineza y'abanyagihugu na efficacité ndabivuze mu gifaransa ivyo ni by'umukuru w'igihugu ajejwe kugira abamufasha gutwara bose bakurikize ingendo yiwe bakurikize ingendo nabo n'ibintu bakurikize vision yiwe uburundi no musere mu Burundi akajagari kariho ingorane ziri mu gihugu iyo myidogo ayo marira y'umukuru w'igihugu byerekana neza yuko hari ingorane zikomeye cyane na cyane cyane kuba hanuzi bakorana muri presidence wenyine yishiriyeho byerekana yuko abo bajejwe kumuhanura badafise ubushobozi n'ubumenyi izino kwita competence professionnelle et politique et stratégique kugira bamuhanure bamwumvishe yuko habaye ingorane mu gihugu uwa mbere abarundi n'amakungu babona n'umukuru w'igihugu ivyo ingaruka mbi nuko ubwa mbere bwobwo urumva bagize amakosa ntibahanwe kandi igituma dahanwa nuko bari bari mu mugambwe umwe babakingira ikibaba ubusuma buca bukwira hose nganji yaronse agashimwe kandi umukuru w'igihugu mu nyuma akavuga yuko akemeza yuko amahera yasahuwe yo kubaka umuyaga nkuba ivyo rero urumva ko bica bigaruka ingaruka mbi ari uko ubusuma buca bukwiragira hanyuma itunga ry'igihugu rigasubira inyuma ari nzanditse byerekana ibiri ko biraba uno munsi murazi neza yuko inzara izuri inzara murazi neza yuko atabitoro biriho murazi neza yuko ubuhoho n'inyama nsige kutaboneka byinshi akajagari mubona kose kava kuri iyo nyifato y'ugushira imbere umugambwe umwe no gushira imbere indongozi zitabishoboye zishira imbere amarongo hajamwo ubusuma agatogwa batabishoboye nivyo biba makomine hatogwa abari mu mugambwe umwe badafise ubushobozi nibitangaje rero ku busuma buca bukurikira hakashigwaho abamilita ba politique batabishoboye ni naco gituma umukari wa ubikorwa nkunda gihugu MAP-Burundi Buhire umaze imyaka itatu utera kamo abarundi uhanura abarongoye uburundi ubwira indongozi z'imigambwe zose abikorera ibyabo abadaharanira ibya politiki abakenyezi ugwaruka mwebwe abamenyesha makuru abirimize kugira abarundi bose bavire hasi rimwe bashireho urunani w'intamenwa kugira dushayure uburundi ari byo twita muri MAP-Burundi Buhire refondation de la nation et de l'état burundi igituma ndabigarutse ko sikindi nuko iyo nyifata y'umukuru w'igihugu ivyo byose biba maze iminsi biba vyerekana nkuko nabivuze ko uburundi buriko buragwa mu manga mu kinogo gikomeye cyane kirekire cyane twese turoreba arico gituma abanyapolitike bose abarundi bose tworengera ibidutandukanya tugashira imbere ineza y'ugwaruka na kazoza ariko kazoza ku Burundi